walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okunaphakade. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believed in him should never die but have eternal life. Kwathi uJesu ebona isixuku enyukela entabeni wabafundisa wathi, babuthise abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo, babuthise abakhalayo ngokuba bayakududuzwa, babuthise abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba, babuthise abalambele bamale kulunga ngokuba bayawusuthiswa, babuthise abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu, babuthise abantu abalamulayo ngokuba kuyakujiwa ngabantwana bakaNkulunkulu, babuthise abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe xa benithuka benizingela beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani ngokuba umvuzo wenomkhulu ezulwini. Nina ningusawoti womhlaba, nina ningukukhanya kwezwe. Bazalwana uma izwe linizonda, masingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, ilungele ukusola, ilungele ukuqondisa, ilungele ukuyala ekulungeni. UPawula wathi kuTimothi, noma ngangingohlamba lazayo, noma ngangingozingela amakholwa, noma ngangingohluphayo, kodwa ngahawukelwa, ngathola umusa, ngathethelelwa, ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova. God is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Uma sitya sina sono siyazikhohlisa, futhi neqiniso alikho kithi. Uma sivuma izono zethu uthembekile. UJesu uthembekile uma sivuma izono zethu. Ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kube konke ukulunga kwethu. Yonke inyama enjengotshani, bonke bukhosi bunjengembali. Utshani buyabuna, imbali yavuthuluka, kepha izwi likaJehova limi kuze kube phakade. The grass withers and the flower falls, but the word of God abides forever.